nanjengoko ke singazi ukuba kungafuneka siphinde sicelwe ukuba silungiselele eminye imisitho yenkosi. Iya kukusinceda ke into yokuba sihlale sizilolonga rhoqo. Lo mzekelo ke siwubonayo uya kukusinceda ukuba sizilolonge sizokwazi ukusombulula iingxaki esinokuthi sihlangabezane nazo xa sisebenzisa ii-equations ze-maths ekuthiwa zii-systems of equations. Umzekelo wethu ke uthi masifumane ukuba u-x no-y kwezi equations zimbini sizibonayo. Eyokuqala ke ithi 6x minus 6y ilingana no minus 24. Eyesibini ke ithi u minus 5x xa sithabatha u minus 5y ilingana no minus 60. Bake sizibhale ke ezi equations zethu kakuhle zicace. Nanjengoko ke besibonile kwimizekelo engaphambili ukuba xa sifuna ukusombulula ingxaki enje kuza kufuneka sizame uhlengahlengisa ukuze sikwazi ukuthabatha enye equation kwenye equation. Xa sithabatha u minus 5x ku 6x azizokuhlabana kuba siza kusheka no x ngaphandle kokuba besino x 6x okanye u 5x kuzo zombini ezi equations zethu. Xa sifuna ukusombulula ezi equations ke kuza kufuneka senze uhlengahlengiso kwezi equations zethu. Sijonge ukuba yintoni na esinokuyenza ukuze zihlabane ezi equations zethu. Sishiyeke nje nempendulo le siyifunayo. Xa sijonga kule ingentla i-equations, inani esinokwahlula ngalo ngu-6. Kule yesibini i-equation singuhlula ngu-5. Xa sinakwahlula ngu-6 kule equation ingentla, singashiyeka no-x. Xa sinakwahlula ngu-5 kule ingezantsi, singashiyeka no-minus x. Loo nto ithethe ukuba singanazo izinto ezinokuhlabana kwezi equations zethu. Kuza kufuneka ke siyenze le nto siyibone. Xa siphinda ke u-6 ngeqhezu u-1 over 6, kushiyeka u-x. U-minus 6-1 yena no-1 over 6 kushiyeka u-y. Ngasekunene u-minus 24 simphinde ngo-1 over 6 kushiyeka nje u-minus 4. Sibe sisombulule ke equation yokuqala ngokuthi ngu-x minus y ulingana no-minus 4. Masenze ke ngokufanayo ke nakule yesibini. Apha ke sakuphinda ngeqhezu elingu-1 over 5. Sahlule ngu-5 yonke into. Xa senza loo nto ke, u-minus 5x simphinde ngu-1 over 5 kushiyeka u-minus x. U-minus 5y simphinde ngu-1 over 5 kushiyeka u-minus y. Ngasekunene, u-minus 6 simphinde ngu-1 over 5 kushiyeka u-12. Xa sidibanisa amacala ethu angasekhohlo wala equation ingezantsi kunye neliyacala ngasekunene, uze ukhumbule ukuba sidilishana nee-equations. Kubalulekile ke ukuba sihlale simgcinele la zilingana ubizwa ngokuba yi-equal sign. Masizame ke ngoku sidibanise ezi equations zethu. Kweliyacala langasekhohlo sino x kunye no minus x abahlabanayo. Siphinde sibe no minus y kunye no minus y abaza kulingana no minus 2y xa sibadibanisile. Masibadibanise ke sibabone, sibabhale phantsi. Kweliya cala langasekunene sino minus 4 kunye no minus 12. Xa sibadibanisile kuba be-negative bobabini baza kulingana no-minus 16. Siphinde ke sigcinela equal sign ukuze sifumane u-y kuza kufuneka sahlulele ngo-minus 2 kuwo omabini lamacala. sitsho sishiyeke nokuba uy ulingana no 8. Asikagqibi ke kusafuneka sifumene ux. Singamfumana ke yena ngokuthi endaweni kaY sibeke u 8 kwenye yeza equations. Singayenza ke londo na kweyiphi na kwezi equations. Qabu nje impendulo esiza kuyifumana kwaye ingqinelane. Kweza equations zethu zintsha, uze ukhumbule ke ukuba leya iblue isuka kuliya indala iblue. Yaye le igreen isuka kuliya igreen indala. Masithathe ke le yokuqala kuba yona ikhangeleka ilula. Masithathe ux endaweni kaY sibeke u 8. Sitho sibe no x minus 8 ulingana no minus 4. Sidibanise ke ngu 8 macala. Sizo kutsho sishiyeke no x wethu ulingana no. U x wethu ulingana no 4. Singayivavanya ke impendulo yethu phaya kula equation yethu yokuqala. Kuba u 6 umphindaphinde ngo 4 ulingana no 24. U 6 umphindaphinde ngo 8 ulingana no 48. Xa uzidibanisile ke u 24 no minus 48 ulingana no minus 24. Lo ungasekunene. Kanye nakule yesibini u 5 umphindaphinde ngo minus 4 ngu minus 20. Uphinde u minus 5 umphinde ngu 8 ngu minus 40. Xa ubadibanisile kuphuma u minus 60. Singayivavanya ke nakweli yaphepha lethu siqhele ukuzivavanya kuyo into zethu. Siyifumane ukuba ngaba yiyo ngokwenene na.